Apha ke sicela uba senze lula r to the power 2 over 3 no s to the power 3 zonke londo yonyuswe ngo 2 zonke lo siphina phine nge square root ka 20 r to the power 5 4 I mean s to the power 6 lento ngebonakala ingathi nzima xa ijonga kodwa ke uba uyithatha ngokwe steps okanye uyenza ke ngomqolo ethile ungabona uba ibilula. So okokuqala masiqale sisombulule lena uba xa sinezinto ezingaphakathi kwi-brackets ithetha ukuthi loo nto singathatha ezaa zinto sizonyuse ngabani ngalaa 2 ngaphandle ngala power engaphandle ngala exponent ngaphandle. So ngu-r 2 over 3 to the power 2 over 3 zimonyuse ngalaa 2 zisibe no-s to the power 3 nayo imonyuse ngalaa 2. Uzoze ukhumbule uba sinenye into ke ngapha i-square root sikabani sika-20r to the power 4 s to the power 6. So le nto ifana nqwa kaloku noba sonyuse into ngabani ngehafu. So le nto ifana no, so le nto ilingana no okanye ifana no mentsho ndibhala no 20r squared. Masike sibhale ke u-20 ngokwamanani amabini apho enye i-perfect square enye ingeyo-perfect square. So u-20 afana noba ngu-4 umphindaphinde ngu-5 kuba uzokhumbula u-4 yi-perfect square uphindaphinde ngu-r to the power 4 uze yonke loo nto uyiphindaphinde ngobani ngo-s to the power 6. Kodwa naye ke u-s to the power 6 masimbhale ngendlela apho enye izawuba yi-perfect square. So u-s to the power 5 uzafana no-s to the power 4th uphindaphindwe ngo-s. Ukhumbule ke uba u-s to the power 4 times s uzasinika bani u-s to the power 5. So yonke ke loo nto siyonyusa ngabani ngehafu kuba lo uzikhumbule uba ibiphantsi kwe-square root phaa. So masithi sino-r to the power 2/3 ze kubekho enye i-exponent engaphandle thetha ukuthi loo nto singaziphindaphinda kaloku intoni i-exponent zethu silandela umthetho we-exponent. So le nto izawuba ngu-4 izawuba ngu-4 over 3 ku-r to the power 4 over 3 kuba siphindaphinde ntoni ii-exponents zethu. So ke ngoku izawuphuma lolu hlobo. So sakwenza loo nto ke nakwezi zinye sizibonayo siqale sithini sijonge sesiphindaphinde ntoni ii-exponents zethu kuba lo enye i-exponent ingaphakathi kwi-bracket enye exponent engaphandle kwi-bracket. So ithetha ukuthi ngosino-r to the power 4 over 3 ze aphindaphindwe ngobani ngo-s to the power 6 kuba loku the 3 wamphindaphinda ngo-2. So into esingayenza ke apha kuba sonyuse yonke into engaphakathi kwi-bracket ngehafu kohlobo esenza ngalo apha. So sawuthi phindaphinde siphindaphinda ngabani siphindaphinda u-4 to the power 1 over 2 okanye 1/2 sesiyiphindaphinde ngoba ndibhala ngomnye umbala siyiphindaphinde ngo-5 to the power 1/2 sesiphindaphinde u-r to the power 4 naye r to the power 4 unyuswe ngo-1/2 phindaphinde u-s to the power 4 naye monyuse nge-half power phindaphinde ekugqibeleni ngobani ngo-s to the power 1 to the power 1 uphindaphinde nge-1/2. So iyafana ke no-s to the power banav zininzi ke indlela ongayenza ngayo loo nto. So indlela ke okuqonda uba ungafuna uyenza ngayo ungajonga ngezi soba esonyuse ngantoni ngehafu ithetha ukuthi sifuna ntoni i-square root. So u-4 to the power 1/2 ifana bani no-2 nqwa u-5 to the power 1/2 singasithatha i-square root asinokwazi uthatha i-square root saleya. So sizayishiya lona ilolwa hlobo lo-square root of 5. So r to the power 4 sikhumbule ke u-4 umphindaphinde ngo-1/2 uzaba ngu-2 okanye ungathi i-square root ske r to the power 4 ku-r to the power 2. So nalapha ke ungenza into enye uthi u-s to the power 4 izangubani izawuba ngu-s squared phindaphinde ke ngo-s to the power 1/2 londo is of fana nabani ne square root sika s kola hlabe senza ngalo phakho la 5 wethu so masijonge ba yiphi enye into esinoyenza na apha so apha uzoqaphela ba sinantoni uma ngeke ibhale ezazinye so sino r to the power 4 ophinda phindwe ngo s to the power 6 ophinda phindwe ngo 2 phinda phindwe ngo square root of 5 phinda phindwe ngo r squared aphinda phindwe ngo s squared aphinda phindwe nge square root sika s so ithethe ukuthini ke ngokuba singenza ntoni apha zininzi ke into esingazenza apha singaqala sidibanise os bethu okay manibhala u2 abe kuqaleni wenzela suka endleleni yethu sikwazi ukubala kahle so sino 2 ophinda phindwe nama sijonge ox bethu os bethu ababini abafanayo so ithethe ukuthi base zethu ziyafana singenza ntoni singadibanisa intoni singadibanisa i-exponents zethu so ithethe ukuthi loo nto sizawufumana abani u-s to the power 8 kubaloku ukuthi 6 undibanise no-2 yonke ke loo nto uzawuyiphindaphinde ngabani uzawuyiphindaphinde ngo-r bethu kuba uzokhumbula uba no-r bethu bakhona babini so nalena uzofuna uyenza ke ngolaa hlobo wenze ngalo so ngu-r to the power 4/3 uphindaphinde ngo-r squared so le nto ke ingu-r to the power 4/3 uyidibanise nobani no-2 so le nto zasinika bani u-3 and 1/3 kuba kulo sidibanisa ntoni sidibanisa ii-exponents zethu so sidibanisa la fraction okanye la qhizu nala 2 pa sitsho sifumane bani u-3 1/3 so sesisebenzile ke ngezi endizihlabayo apha aqaphela uba sesigqibile so sishiyeke nabani ngo ne-square root of sika 5 eziphindaphindwe ne-square root sikabani sika s so square root sika 5 eziphindaphindwe nge-square root sika s so simbini ke indlela esinokwenza ngazo izinto so asinothanda mhlawumbi ukuba nala qhezu phaa okanye la fraction phaa so singazama uyophula okanye singazama lo thatha lo s simdibanise nalowawo s to the power 8 so masizenze ke zombini endlela endithetha ngazo masithi kaloku bufuna udibanisa ezi zinto ezi exponents zonke so bunoyibhala ngoba ngu-2 ophindaphindwe ngo-s to the power 8 ophindaphindwe ngo-s to the power 1/2 so loo nto izasininga bani izawuba ngu-2 umphindaphinde ngo-8 point 5 okanye 8.5 okanye 8 no 1/2 so izasininga bani u-8.5 ophindaphindwe ngo-r to the 3 1/3 zesiphindaphinde loo nto ngabani ke ngoku ngo-square root sika 5 so nokuya soyiqaphela uba le nto iyaphi so le nto iyafana le nto senze apha ilungile ngolu hlobo okanye ke indlela ofuna uyenza ngayo wena mhlawumbi uzithande izifraction okanye la maqhezo lapha and awuzithande nezidot so ungayibhala ngohlobo loba mandike ndizama omunye umbalo owahlukileyo so ungayibhala ngoba uzukhumbule kaloku uba ezi zinto esizibhalayo apha into yoba ziyafana zonke zithetha into enye into nje sizibhala ngokwahlukeneyo so ubuza ba no-2 no-s to the power 8 so xa ungafuna ubhala u-3 to the power 1/3 so ungathi ngu-r to the power 3 ophindaphindwe nge-cube root ka-1/3 yabo so ungayibhala ngoba i-cube root kabani ka-r cause then ube ne-square root saziyi-2 ofune uzidibanisa zoyi-2 zonyusa ngabani ngo-1/2 so ubuzawuthi the square root of 5s kodwa mna ndithanda le lapha ekuqaleni kuba kaloku ibonakala ingathi lula kunale ohlobo esenze ngalo ngapha so mna ndingacebisa uba mhlawumbi ucinga ukwenza lena kunoba wenzele kodwa ke uxhomeka kuba wena uthande iphi kwaye ke ubuya uyayiqonda uba kwenzeka ntoni kulena iyafana ke so ungayenza ke nalena okanye ungayenza lena kuxhomeka kuwe kodwa kumele wenza uqonda ba nokuzithembile kuyo.